ne la xam ni mu nul dara avant give a fuck merkat fajul dara takale orba ci 24 kara dañ len di baye param bi ñom ni deke ay baby I just want real love real love I just want love real love definitely I don't want lie